yamar yadda ke ga tunan yaran duwa a ramar hanganar yamar wasu jin yau karin gaji jirbin kanir kagana a kusan gabar imanci wasu jini gwanda noru ne mai nisi ba ni yesi ne yau habunin kagama ako kulu yeko